ntambamye impura nazo nuko nshobora guhura n'umukiriya nkamukoka kanya nkira ngo we ntukwice ngo we ngo wavuntura hasi abamaze kumenyera ntabwo afise mugabo utaramenyera afise ubwoba muri ibyo byose je wikinga mu myaka umunani nari nzi ikinga ikinga nari kuye ko ruguru mu misotsi
usanzwe ufise umuryango wawe no
je ndawufise
ufise nganye n'ibujumbu
oya ndawufise ruguru ukumugara k'umuntu nikumugara mu mutwe iyo mugaye mu mutwe usanga wamaze kuba wamaze kuremerera kuza gusaba nka jewe ntawe muntu no kugera mbwira ngo mfashe
Yes, wakunze Imperialtv kuri microphone gi bien fait customs. Nose twabazene cyakiganiro kibafasha kwiga, kibafasha kugera kumenya ukuntu mwo kwiteza imbere. Cyakiganiro motivation, wora kibashikiriza yafatiriwe men nko sanswe ndabikora na isike kuri tele twarondiye umuntu asanzwe akoresha ubuhinga bwiwe mu gutwara ikinga, hanyuma abandi bunguruza abantu bakoresheje ikinga tugatuma yagishye asanzwe. Abikora ukuntu gutangaje abantu badashobora gutahura ukuntu abikora afisukoko kumwe me ntibuza yuko atwara abantu neza akabashikana neza mugira mukurikirane ngaha mumva ukuntu ashikiriza ababwira intambanya ahura nazo ukuntu akora akazi kiwe n'abandi bumvireho bashobora kumwigira ko kugira abandanya biteza imbere tukuramutse mutana
yego ndabaramukice
urameze neza
yego je ndameze neza
oke tugusanze ngaha kuri tele aho uri kurakora we akazi kawe ugakora gute intambanyo uhura nazo zimeze gute
akazi kanj je ndagakora buke nkuko nsandwe nyine fise koko kumwe mu isanzwe niko ndagakora
okay none nizaye intambanyo ukunda guhura nazo kenshi mu kazi kiwa
ntambamye impura nazo nuko nshobora guhura n'umukiriya nkamukoka kanya nkira ngo we ntukwice ngo we ngo wavuntura hasi
Okay, none wewe iyo uronse umukiriya ukamutwara benshi bagenda bafise ubwoba cyangwa hari abakiriya bawe usanga baramaze kukumenyera
abamaze kumenyera ntabwo afise mugabo utaramenyera afise ubwoba
okay, twa tugeze aho avuga ati intambanyo uhura nazo umukiriya bamaze kukumenyera ukaba abakiriya bamaze kukumenyera iyo ukuri abatwara nta gihe kiyashyirwa asanga birakugoye kubera ufise ubwoba kumwe
oya je kungora umukiriya isanzwe kuva inyonga ikinga nta mukiriya ndata hasi yego
Okay basi reka kwanza duhere hasi presentation yawe umuga namba tari ibanga rasho tubwiye impa ikintu byagenze kugira ko kugira accident cyangwa nyamba kwa bavutse kumeza uko nyene eh wahuye n'ingorane nyabaki
je mu koko kwe wanje ntangorane nimwe twahuye je navutse kumeza gucyanye je navutse nduko
hama urakura ugendure vori wagira hu wagire vori wagute wagiye kumenya gute yuko ushobora gukora akazi ku taxi vero byatangwe gute kugira uyumvire kuvuga ati je nokora akazi ku taxi
vero jewe muri ibyo byose jewe kinga mu myaka umunani nari nzi kinga nari kuye ko ruguru mu misotsi yego mu kirimbira je kinga niko iyo nagiyigiye je namanutse aho Bujumbura ndahamaze imyaka ku kinga ndahamaze imyaka ishika nka 15 yonyene
imyaka 15 wakora ubu taxi vero nyene cyangwa hari undi buzi wakora
je nakora ikinga kwa ngahe Bujumbura
Okay urashobora kubabwira abandi bavuga ati akazi ko gutwara ikinga n'amayo karimwo eske wewe karakubeshejeho cyane hari ibindi bintu bikubeshejeho apare uko uri umutaxi vere
reka amwe baraba bisanzwe nta bintu bihari no kwisondeka kugira umuntu araba ukuntu yora yojya akaramuka n'ahandi ho nta buzima bwo kwikinga kuko nta kihindira kihavuye
Okay nkawo wa wifu
ntiwotera imbere ngo utejwe imbere no ngaha
Sanzwe ufise umuryango wawe no?
Je ndawufise.
Ufise nganye n'ibujumbu?
Oya ndawufise ruguru.
Muga ushobora kuba muga agakinga kagufasha kuba utunze umuryango?
Aka aye harapa maputa. Yego.
Okay, abwira ka.
Ashitse n'ayo mukozi arahaba.
Muga mu muryango ibindi ni byiza byose babayeho neza nta kibazo.
Oya babayeho neza nyine.
Okay, urashobora kubwira ka amajambo make basi ariko aragukurikirana. Aka motivation ubwira abandi bicaye nko muhira usanga abami bakomeye me baguma bicaye muhira ngo je akazi sino gakura kameze uko nuko nuko urashaka kubabwira mu majambo make ubatera intege yuko nawo boza bagakora nibishinge bicaye
rega ukumugara ko umuntu nikumugara mu mutwe yumugaye mu mutwe sanga usanga wamaze kuba wamaze kuremerera kuza gusaba nka jewe ntawe umuntu nokwigira mbwira ngo ngofashe kuko je nakuza atawe nokwigira mbwira ngo mfashe kuko je ha kwikintu ndakigusaba je ndakironderera
okay hama rero nta okay hama rero amaze yushika ku mwuga wo gutwara ikinga uwo mwuga utanguye haci imyaka 15 sadi butunumi 2021 wo utanguye mu 2004 rero cha 2005
eh 2005
ne wakorera nyene ngaha nyene tugusanze nyene ngaha mu myaka 2
cyo ngaha ay a mu myaka 2 ndahabaye imyaka naha mu myaka 2 ndahaje 2015 ahandi nari kamenge mutakura kinama nduga muzinda nkamanuka imizigo y'umuceri ndayikuye ku muzinda ndayimanukana ku mashini kwa ba Margarita
eh aha urashije gupakira nk'ijana
ijana nibike yikweri jewe nkwa ijana ni 5 menga
cyakiwe ruko butwaye
ni niyo
ah okay uramaze gushika mu kazi ku taxi vyo ukakamenyera okay basi nta bandi bantu hari kugwanya nkaho mukorana ukavuga ati umuntu ameze ukarutwara abakiriya abantu benshi bacha baza abatware kubera impuhwe ntabyo babigushikira mu kazi nkuko
oya gusa umukiriya ni washobora kuza ataramenya akavuga ati wese ndagutwara ariwe niwo ntwara tugiye nk'imetri imwe akajya avuga ati hakarate yewe n'uburenganzira bwawe pa ku mugabe wanje baratse ehe
none bishitse nkuko wewe uka bikanka yuko umutwara kandi yari amaze gukwemera nti bihaye kugwa bikubabaza bihaguca nk'inte
nacyo bimbwira kuko imigisha imana yagutumbireje ko uwo munsi tegereza kuyironga eh
okay umajamu makiba si ufise vision iyahe mu buzima bwawe zo muri kwikinga nyene cyangwa uzotera imbere kure n'ibindi bintu
oya iyiye kweri iri ntaje no iri sakazi ko kurambira ko nta iri mu bisanzwe je ndiko ndagiyumvira nta mwaka nari nkwiye kurikora
okay hari abose bari kwagukurikirira ngaha kuyimbonesha kure yacu urashobora kuvuga ati okay je nkeneye ubufasha kwiha ikintu ko murabona asanzwe twari kinga si uko kumwe ugasaba ubufasha basi abashobora gukumvira hari gona ijyo turagayotse hari abagukurikiranye bakatuzana twabazana bakakuraba baguha n'imfashanyo ushobora kubasaba iki
cewe imfashanyo nsaba niyo kuza kwiyororera utuntu kuko ugiye nibereye muhira ibisanga byo ngahamwe barabara umuyaga wo ngahamwe barabara hatwara ingufu nyinshi sandwe nifite ubukoko kumwe izo ngufu zo ndiko ndazikoresha mu bintu ndiko ndiyororera wana nk'akaroreye umuntu ariko arora nk'umuswa
umva usaba nk'ibitungwa wewe rero
eh umuntu ariko ariyorora nk'ibitungwa yoroye nk'inkoko inkoko mu mwaka zidapfuye usanga ari cyo zagufashije kuko ushaka kuyigura ibihumbi ushaka kuyigura ibihumbi bitanu yoroye amezi atanu ugasanga irarenze ibihumbi icumi
okay uma jam umba wewe musambwe wewe tuvuga ati je mu mpivyo ibintu niyororera nisubire ku gatu
yeye ama nkadanda azanyene nongera aho nzanda kuri uwo munyu
yeye ah okay hama re tugushimire ku mwanya waduhaye muganyi wa tubya kazina ka urashobora gutwidondo
akazina kanje ni twarufe
aho uvuka canke amazina yawe nyakuri avye bakwise ibintu nkivyo
je izina je wanje ni twarufe ntirampeba abamvuka ku mutumba muyange muri komine muta eh professor gitek
umvura munya gitek
eh
amugurumba abantu bakuravye rajeho bwati asi nk'imyaka ingahe mu majama bakusi imyaka nk'imyaka ingahe
ese 48
48 kagisha utwa kinga mu
eh
cyo ni ibintu bitangaje cyane mwa mukurikiranye ni ibintu
ndavuga ko nkeneye kuri he bantu atari cyo gusa
vraiment kuri imyaka ni
myinshi eh ni ukore rero ni office
bakatwitege basi yuko hari abari ko badukurikiye nazogira ikintu wakoze nibagira icyo wakoze tuzosaba tukuronde
yego murakoze
tugushimire nawe ku mwanya waduhaye
yego me mugire umukoro wa mwitsi
akajambo ka nyuma yo ubwira aho kuri Imperialtv ariko ragukurikirana ubasezera cyangwa icyo wipfuriza umwaka mushasha turimo turimo ntango z'umwaka mushasha cyangwa ibyo wowe wipfuza mu mwaka mushasha
cye mu mwaka mwitwiza ku nifuza kuba umuntu yo urambamwo amanki yabipfuriza nibikorwa byiza mukaza muraha nibiganiro nabandi kugira nabone baze barunguka kumbiza baramenyekana
wa tuzosura kutungya nitwa sokurundira tuzokuro
ye muzondo
wakoze cyane rero
mwe gome namwe yepe murakoze
okay mwumvise twayaze byinshi yatubwiye ukuntu yatangwe gutwara ikinga amazi imyaka irenga 15 ariko aratwara ari ngaho ibujumbura kandi ariko atwara ikinga mwumvise intambanya aho uruhura nazo hari abanka ko abatwara bibaza ngo bibata hasi ariko byose yavuze yuko abitwara neza imizigo arapakira abantu arabatwara neza kandi nta accident yigera akora mu iyo myaka 15 Okay, ushaka kuba wagize impuri kwa dukurikirana cyangwa ushaka kuba we uri munebwe udashaka gukora nawe ashaka kuba guteye intege ukavuga ugahagura ugakora kugira wikeze imbere hamawe wadukurikiranye ikiganiro ushaka kugira aga commentaire gatoyi kuri ikiganiro twakoze kagira naga subscribe kuri channel yacu ngaho hefu urakabona akantu ka rouge tubanaye tubashimira rimwe mwaragize subscribe bye bye ciao.